dahabaha waxa dhuntaada maari dhib yaraan loo arkaa demariyo siri dara dahaba waxa dhuntaada maari dhib yaraan loo arkaa dadigiyo laboodka istee litira isma dhafne had maana aqal wada dhisnaa dadigiyo laboodka istee litira isma dhafne had maana aqal wada dhisnaa
Kamadera ne so dawde man